akomeze okubazaabira n'abakuzi ariko turifuza kugira ngo Rayon Sports ko imigendekere ya football mu Rwanda tuzabiharanira igomba kunozwa.